That's... Okay, okay. I did it, bitches! I did it! No! 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 Okay, I need to now line this up perfectly. Nope, fuck you! Fuck you, spinning things! Fuck you! I meant the chat. Somebody in chat say when. You don't have the time.
Daisy!
Bye-bye! Asshole. Hup! That was completely horrible. How the fuck did I do that? That went smooth as fuck. I am just impressed by that. I'm very impressed by myself. No! I slipped between the cracks! Da 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 da